Iqumrhwe lakhe lomkhanyi intshukumo kwiinkonzo zoluntu lithi linamathandabuzo ukuba ikhabhinethi yolawulo lwesixhenxe ingacuthwa.
Wupha gqithi mntanam, wupha gqithi and wonzakala. Ndinento ethi babi befike ngexesha and wabe ingaqali uhlatywa lo mntana, ingaqali kuhlatywa, ingaqali uhlatywa njalo nje nangoku iambulensi zange ifike.
Batyhola ukusilela kwenkonzo yeenqwelo zezigulane ngokusweleka kweentandane zabo abahlali basemakhandi eMpuma Koloni. Malone makhaya nanguvimba wangokuhlwanje. Iqumrhe lakhe lomkhanyi intshukumo kwiinkonzo zoluntu lithi linamathandabuzo ukuba ikhabhinethi yolawulo lwesixhenxe ingacuthwa. Oku nangona bekuvakaliswa inkxalabo ngokugqithisa kwenani lamalungu ekhabhinethi ephumayo nebinamalungu angamashumi amathathu.
Ikhabhinethi eshiyayo inamalungu angamashumi amathathu. Abasekela baphathiswa bangamashumi amathathu anesithandathu. Iziko elingukhala kwinkonzo kawonke-wonke lithi xa kuthelekiswa namanye amazwe afumileyo, ikhabhinethi yeli lizwe inkulu kakhulu.
We also would recommend that if the cabinet is to remain of a similar size, which we believe it will, given the significant shifts in power following the election results and the need to use the size and composition of cabinet to negotiate terms with opposition parties, that the various parties involved in these negotiations commit to making the performance targets of incoming ministers publicly available.
Abo bagxeka ubukhulu bekhabhinethi bathi ibeka uxinezelelo kwingxowamali karhulumente. Indibano yokuqala yeNational Assembly iza kwenyula umongameli ngolwesihlanu, kwaye elinye lamaqela ezopolitiko iRise Mzansi ithi ayizokubeka mgqatswa wayo. Umongameli omtsha kulindeleke ukuba enyule ikhabhinethi yakhe emva kokufungiswa kwakhe. Dingululama Matya wendaba ze-SABC ePalamente Kapa.
Abahlali basemakhanda eMpuma Koloni bavakalise izikhalazo zabo mayela nokuhamba ngonyawo lonwabo kweambulensi ekuphenduleni kwimiba yezempilo kaxakeka. Abagula ababini babhubhile kule dolophu kutyholwa ukuba bebelinde iambulensi de ifike. Isebe lezempilo laseMpuma Koloni layamanise ukucotha kweambulensi neemeko ezithile.
Oomama badandatheke emphefumlweni benamanxeba naphakade ukuswelekelwa ngabantwana. Unomangesi Dude waphulukana nentombi yakhe eneminyaka engamashumi amathathu anesihlanu ubudala, uThembakazi Dude, ngethuba elinde inqwelo yezigulana. Intombi yakhe yahlaselwa sisifo sokuxhuzula izihlandlo ezininzi.
Xa sifika apha ndifike umntana utetywa apha phantsi kukho abamelwane, nkqoma ikhona into efani, kukho abamelwane ke apha. Abesethetha ke umeza lo lapha next, hey, asiyazi ke meza ba sithini because yoyika nokugqithela, kodwa ke imeko ithi umntana akasekho dothuke.
Omnye umama osentlungwini nguThotyiswa Jack, nowaswelekelwa ngonyana wakhe oneminyaka engamashumi amabini anesine ubudala, uLuzuko Jack, emva kokuba ehlatyiwe. UJack ukholelwa ukuba ubomi bonyana wakhe bebunokusindiswa ukuba inqwelo yezigulane ibifike ngexesha njengoko walahlekelwa ligazi elininzi.
Andike right nangoku xa ndifika kunjalo apho wupha gqithi mntanam, wupha gqithi and wonzakala. Ndinento ethi babi befike ngexesha and wabe ingaqali uhlatywa lo mntana, ingaqali kuhlatywa, ingaqali uhlatywa njalo nje nangoku iambulensi zange ifike.
Isebe lezempilo ePhondweni lithi lifumene iimeko ezimbalwa zabantu ekutyholwa ukuba baye babhubha ngelixa belinde inqwelo yezigulana, kwaye bathathe amanyathelo afanelekileyo kuphando kunye nokubeka amanyathelo oluleko.
Masitsho sithi xa kukho emergency cases bekufana uba i-national norms zithi ii-ambulances xa zithe zafowunelwa ziye zifike within 60 minutes, which is the hour. Kodwa ke ngelisho asikwazi ukuthi sifike qho kwi-accident okanye apho kudingeka khona i-ambulances, because amaxesha amaninzi uyefumanisa ukuba kuye kufowuni abantu bathi kukho i-accident endaweni ethile, sithathe i-ambulances zethu ne-resources zethu sibaleke siye kuloo ndawo. Only xa sifika apho kho akho kwa-ambulance, which is zeza hoax calls, ziye zithathe i-resources ziphele zingabikho kule ndawo ifanele uba ziya kuyo.
Abahlali abaliqela bakwavakalise ukudana kumakhasi onxibelelwano bekhalazela ukucotha noku sabela kwenqwelo zezigulana. Kwiindaba ze-SABC ndingunandi Paplaki eMakhanda.
Njengokuba ubusika bungenile kweli, abahlali baseTonga View C eMpumalanga bamemelela umasipala waseNkomazi ukuba ukhawulezise ngamanyathelo okubafakela umbane ezindlini. Oku emva kokuba inkampani ibenginokontraka wokufakela umbane ityholwa ngokulithi tyaye liphulo kwiinyanga ezidlulileyo.
Iqengqelekile iminyaka ingapha yakwesibhozo amakhulukhulu wabahlali baseTonga View C bemokamokana nokungabi nambane. Abahlali baphele bebhenela ekubopheni amabande ngokuzidibanisela iintambo zombane ezingekho mthethweni. Kutyholwa ukuba imikhulukudu ibe iintambo zombane bezishiywe ngunokontraka ze bazithengisa. Uluntu luthi inkali xingetyeni nangakumbi kukuphila ngaphandle kombane.
Sinenkinga ukuthi la abazange basitshele kwakhona makuqala legezi. So salinda kwatholakala ukuthi nyalo sinenkinga mayelana nokuthi baphinze babuye.
Igebengu uyafika noma sikhathini lana ndiyenzele ukuthi kufunako ebusuku while sisalele thini ne ene lokunye futhi njengoba kusana gezi bantwana ekuseni mabuvuke bafuneka esikoleni nani bayahlupheka.
Abahlali bayabongoza ukuba umasipala azithabathele ingqalelo izikhalazo zabo.
Ukujabulele loko ukuthi basimisele leti ngodo, kodwa loku ngivisa buhlungu yale kugcineni. Ngibona icontract ayisekho, akusasebenti muntu, geza kakalayithwa, tinsambo setiyantshontshwa.
Kananjalo umasipala waseNkomazi uyavuma ukuba ngenene kubekho ukuhamba ngonyawo lonwabo ekufakeni umbane ezindlini.
On the 1st of July, the municipality will be rolling out the electrification project in Tonga View, and we are certain that the community will get their electricity.
Ukanti ke umasipala uhlabe ikhwelo kubahlali ukuba babe nomonde nanjengoko iinkqubo zisaqhubeka.
Kwalapha ezindabeni, iziko le-SABC libalulwe iBrand Africa phakathi kwawona amaziko athe aqaqamba iAfrika. Kodwa masiqala evenkileni. Siyamkela kwakhona kwiindaba ze-SABC. Uyakwazi ukuzibukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube ngokuthi SABC iindaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofi usubscribe sibongoza wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe. Iqumrhu elakhela umkhanya intshukumo kwiinkonzo zoluntu lithi linamathandabuzo ukuba ikhabhinethi yolawulo lwesixhenxe ingacuthwa. Oku nangona bekuvakaliswa inkxalabo ngokugqithisa kwenani lamalungu ekhabhinethi ephumayo nebinamalungu angama-30. Umasipalomba axa weBuffalo City naboshishino lokuhlanjwa kwemoto eMonti eMpuma Koloni baxambulisana ngokuqhutywa koshishino lokuhlanjwa kwemoto ngakulwandle iEastern Beach. Umasipala ufake amaphepha enkundla ukuze athintele amashishini okuhlamba imoto asebenza kulomandla, kodwa amashishini okuhlamba imoto ayalichasa elinyathelo.
iEastern Beach yenye yendawo ezithandwa kakhulu ngabakhenkethi kwisixeko iBuffalo City. Abahlali baseMonti kunye nabo basuka kwezinye idorophu baza apha bezokonwaba bekwabuka nendalo. Olulutsha lubone ithuba lokwenza imali ngokuthi luhlambe imoto zabakhenkethi. Kodwa umasipala weBuffalo City Metro uthi leyokuhlamba imoto apha inechaphaza elibi kukhenketho ikwamosha nendlela. Umasipala uthi uza kubatyabula kanobomi abo bavasisa imoto apha.
Yona ndisibetha into yokubana kudala sizama uba supha sapha sifuna ubabonisa ubana ayondawo yohlambela imoto le. Qha siyabona ke ngokuinto yoba yeyonto ingamandla le 100 rand siyenzayo ubana sifayine abantu abahlambisa imoto incinci.
Ukanti ayizondaba ezimnandi ezi kwabo benza olu shishino.
Noko le ndawo ilive and indawo enomtsalane and ngingunamanzi akufutshane, so xa sigqotywa apho siyaqomba bayasilambisa ngoku.
Abakhenkethi bavakalisa izimvo ezohlukeneyo ngeli nyathelo.
Andibona umasipala ithatha inyathelo le right ngoba ekugqibeleni beachfront is one of the main attract abantu from the city yethu because i-tourists is a beachfront.
Umasipala uthi uqokelela iinkcukacha zabahlambi bemoto, injongo kukubanika enye indawo baza kwenza kuyo ushishino lwabo. Ndingulibabalo data kwiindaba ze-SABC eMonti.
Liqatshelwe kumacandelo amabini ijelo losasazo loMzantsi Afrika i-SABC kwiinkampani ezilikhulu ezinamagama eAfrika. Ngokwengxelo yeBrand Africa, uphando ludibanise abantu abangamashumi amathathu abaziwayo boMzantsi Afrika bohlukeneyo abaye bakhabe kwakhokela wona maziko kuMzantsi Afrika wangaphambi nasemva kwedemokrasi.
Uphando oluthe lwenziwa lwamaziko agqwesayo kulizwekazi laseAfrika liphela kulindeleke ukuba kuqhutywe iingxoxo-mpikiswano ngalo kujongwe awona magama adumileyo angamashumi amathathu, imisitho, izimvo nabantu abathe banegalelo kuMzantsi Afrika kule minyaka engamashumi amathathu idlulileyo. Ijelo le-SABC likwindawo yesibini neyesithathu ngokulandelelanayo kuqatshelwa isikhululo sikanomathotholo iMetro FM kuquka nom Sitho wendebe yebhola ekhatywayo yeFIFA yango-2010 owadala ubumbwano ngelixa kuxhaswa iqela lelizwe iBafana Bafana. Ijelo likwindawo yesithathu kudidi oluphezulu losasazo eMzantsi Afrika. Ibambela lemicimbi yoshishino nentengiso uMoni Siyaphulelo uthi ukuwongwa bubungqina bentembeko abemi boMzantsi Afrika abanayo kwijelo le-SABC.
Ibambelela Business Awards ngokubambisana neHollywood Foundation kwiphulo layo lokuphuhlisa uluntu isindleke umsitho wokuwonga oosomashishini abasakhasayo kwanabo banegalelo eligqamileyo ekuhlaleni. Amagcisa noosaziwayo bebesabelana ngeqonga kumbejembeje kunjeya khange bakwazi ukuzibamba imincili abo bawelwe ngumnqesandleni bazuzimbasa. Lo msitho bubanjelwe Century City eKapa kwiphondo lentshona Koloni.
Umsitho awuphelelanga ekuwongeni ngembasa nje kuphela, kodwa ugxile ekuphuhliseni amashishini asakhasayo nasekuqhakambiseni imibono yabo banegalelo elincomekayo kuluntu. Kubusuku phambi kosuku lomsitho wembasa, osomashishini abasebatsha baye bamenywe baxhotyiswe ngezakhono zokwenza ushishino yiHollywood Foundation babe sebedlisela babonise ngomsebenzi wabo. Ukanti ishishini eligame phambili kumsitho wembasa lizuse imbasa ekhatshwa likhulu lamawaka erandi 100,000 rand. Elikwindawo yesibini lazuza i-R70,000. Kwindawo yesithathu lithiwe jize ngamashumi amahlanu amawaka erandi. Ze amashishini alishumi elinesixhenxe lilinye lafumana i-R30,000 rand.
Kwabantu abesiphitsha sonke sesisebenzile baninspirishile that I can do better for the community. Ndithi kubo mababambelele, keep on going kuzade kulunge. We know first place and I'm walking away with 100,000.
Impumelelo isentabeni abalali buhlayo abasomashishini ukufikelela kule ndawo.
The 36 hours that I don't sleep sometimes evaluate. So basically iBambelela Foundation evalidate ama dreams wethu.
IHollywood lichutha lonke eli ihamba ifaka isandla kumashishini asakhasayo.
Empumalanga sasuka eMpumalanga sadlulela kwamanye ama province anjengo Limpopo no Gauteng ne KwaZulu Natal, finally sesila e Western Cape and kuyasijabulisa ngendlela okunesasasa ngayo la e Western Cape. Maningi kakhulu ama SMMEs afikile, over angaphezulu kwa 200 ama SMMEs afikile la. Lokho kutshengisa ukuthi iprogram ihamba kahle. Okwesibili kutshengisa ukuthi osomabhizinisi abancane eSouth Africa balidinga usizo.
Kanti ke akupheli apha, iHollywood Foundation iyawalandelela lamashishini asakhasayo, iwaxhobisa, iwanika inkxaso ayidingayo de aphuhle ngokupheleleyo. Obebhala kwiindaba ze-SABC ndinguNdimphiwe Gift Nongqotho.
Ikeje zithutha abantu kwintaba yetafile ziza kuvalwa iiveki ezisixhenxe ukuze kulungiswe iintambo. Sikubuze uluvo lwakho ngalo mba.
Heyi, ndiyayiva yonke le nto iza kwenziwa phayana, kodwa ibuhlungu kweli cala lobani izawuthatha ixesha elide kangaka. Hayi ngeke nkosi yam, abantu abenza ibhizinesi phayana ngoku bazawuluza kakhulu, shame, bazawuluza kakhulu. nabantu abaphangelayo phayana abanye ke uxhomekeke kubo emakhaya kuthi ze kutyiwe kuvuke bona bayophangela. Oh, nkosi yami ibuhlungu yona.
Umsasazulungiswa lona luright, kumele kulungiswe. Into enake ngobuhlungu boboba izawuthatha ixesha elide kangaka loo nto leyo, kodwa kakho nto esinoyenza, kufuneka kwenziwe ukhuseleko. So sawufana mthanyana
kona kona abantu abaninzi bazochaneka bazolamba, kodwa ke masithembe ukuba zizawukhawuleza zilunge izinto kwamsinyane.
Hlungu le kumabhizinisi axhomeke kuwona lo msebenzi lo. So engingakusho kubona bathi ukulinda isikhashana kusaseyive iy'mpilo zabantu lana. Kubuhlungu kakhulu kukuthi ma ngaba kuseyive iy'mpilo zabantu bekulahleka nemisebenzi. South Africa kunzima kakhulu. So engingakusho abathi ukubekezela bamabhizinisi kuzolu.
Bekuthiwe apha xa kugqityova wodwa zonke izinto bezingekho zizawubuyiswa. I-load shedding yilena ngoku yeenqwelo zasethemba emantweni ziyamiswa nazo, kodwa phambi kuba kuvotwe bekuthiwa kuzotshintshwa zinto zonke izinto zizawusebenza until emveni kovoto.
Hayi, ndicinga uba xa kwenziwa into ezilungile emsasazi babanyamezele abantu kuzawulunga, kuzawuphinde baqalise ukwenza imisebenzi yabo ngendlela eyiyo, akulungiswa intambo.
Xa kuzawulungiswa asiboni into imbi thina kuba isevisi ibalulekile ukwenzela uba kuzokwazi uba iimpilo zabantu zingabikho sesichengeni.
Wayesowishi ke nase-Eastern Cape bebengabonela pha imigaqo le yenze ingozi apho ilungiswe uhle kwalaa nto wenziwa phaa.
Yabona leyo ukulungisa kwentambo mna ngiyibona ibaluleke kakhulu mpela. Le nto isitshela ukuthi nathi siyiNingizimu Afrika sibalulekile, asibancinyana.
Inqaku litsala umdla kumdyarho wecomrades yalo nyaka ebile likaSiphiwe Ndaba wasemgungundlovu ophumelele imbasa yesilivere. Umfanekiso wevidiyo ubonakalisa cacileyo ukuba ufike ezintanjeni sekuphele nasecepheni amandla.
Lona nguSiphiwe Ndaba egijima icomrades yeshumi nanye engase ibe iyona ayikhumbula kakhulu. UNdaba ogijimela i-ANC Athletic Club unezindondo zesiliva ezine zalo mjaho, kodwa uzithole esephenduke isilomo ezinkundleni zokuxhumana njengoba izigidi zabantu bakuleli ebebukele indlela yakhe ebuhlungu yokuqeda lo mjaho.
Ngimangele kakhulu uma ngifonela abantu nami ngisakhathalele njengoba izolo bekunzima, but hey, we are trender la. Everywhere we are trained, abangisendela nama shorts akhona, ngimbangale kakhulu.
UNdaba uqeqeshwa isihlabani sakuleli uWilliam Tolo.
Yabona i-comrade marathon enye yemjaho engayikwazi ukutraditha, it's unpredictable ukuthi uzoqeda unjani.
Iwele lakhe uXolani Ndaba naye uhlabane ngendondo yesiliva uthi uyabazi ubunzima obabubhekene nomfo wabo.
Hey, impela kungumazi naye kumo kube nesimo toward the end of the race nayo uthola ukuthi sebane kuba kuba nzima nje. Kodwa phela hayi ukuthi suke kuyilapho kuphela, kusho ukuthi umzima vele busuke along the route ubuthola nje umzima la.
Lamawele athi yize ebebhekene nobunzima endleleni kulonyaka, kodwa ahlele ukubuyela ngonyaka ozayo. Londe Khadebe, SABC News, eMgungundlovu.
Mawahlanga namafuli vumicamaka basembo nje vumele nje nginokanye ezini nihabulise kuqikelelo lwemozulu yangokuhlwa nje. Xa sijonga ke imvula nomoya ngokuhla kuyaphawuleka imbukela into yokubana noko limathumbandaka kwindawo yesiphako blom phoko Appington. Kanti ke uchaphachapha wemvula esingathi sizilindele ezika 30% phaa kwiindawo eziphaako Ntshona Koloni. Kanti mbukeli xa sijonga imvula nomoya ngomso liyaqhubeka mbukeli lithe gqwagqwa ngamafu nakwiindawo eziphana kaloku koPitoli, koPolokwane nakoMazweni. Kanti ke mbukeli zimvula ezingepheza ukuqhubeka kananjalo phaa kwiindawo eziphaa koKapa Lodumo eMangalisweni. Kanti ke mbukeli uSouth African Weather Services yowakhupha isilumkiso ngokuhlwa uba singalindela umoya obhudla ngamandla phaa kwiindawo. Xa sijonge ke mbukeli amaqondo obushushu aphantsi ngokuhlwa yawuphawula kaloku mbukeli phaa kwiindawo eziphezulu koMusina nguye u-8 degrees, kanti ke phaa iPhalaborwa ibe ngu-10 degrees. Ebloemfontein liyabanda phaa kwiintaba eziqananazileyo zakophumleni nguqanda qox. Bloemfontein eBethlehem nakhona mbukeli libande kakhulu ngaye u--5. Xa sizawungena ke mbukeli phaa eMpuma Koloni liyaqhubeka ke mbukeli bazawuthi kangeqaba ke qhaqhazelisa amazinyo phaa kolusikisike ngobazana elugelweni emaxesibeni inwenwele ke ko seplan eqala edutywa esinqumeni nguye Mbukeli u 7 degrees kanti ke Mbukeli siqhubeke kananjalo sijonga amaqondo obushushu ngomso kuyaphawuleka Mbukeli into okubana nokombukeli lizawufuthumala nakopha ko Richards Bay ngayo 27 degrees engcobo kumanzana ebhongweni etyamtyame emagontsini enqamakhwe ecofa imvaba kumthingwevu emagalini emonti khona Mbukeli nakhona liphole ngaye kaloku u 20 degrees kanti ke noko lithathise phako Kimberley ko 21 degrees naphana kambukeli ko Appington ibenguye u 23 degrees tisatsho nithi maziqhume inqawe emaxhekweni ixhosini.